Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanye bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu rino yanyu muhuza TV. Uyu numwe tugiye kubageza ko amakuru agezwe ko ariko aravugwa kuri no wa mungu igenekerezo ya 14 ndamukiza umwaka w'2024. Na makuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye biriko biravugwa cyane cyane ku nkuru twarayo tubashikirije mu ijoro irabana n'igisata cy'umutekano. Turaza kandi kugaruka ku kungene Regide Suisse ishira habona amatangazo abiri, byose turaza kubigaruka ko. Nimuge nkuko mubibona muri iyo video, hari bimwe mu bimanyu vy'akazu kumyaga nkoba ka Regide Suisse ko kumusaga ni vyaremwe ngo vyavyarasenywe n'ibombe y'abagwanyi ba bumuhari ireditabara. Gushika kuri ubu inzego ziperereza izigisirikare ndetse n'izigipolisi byose biriko birakorera hamwe yoba iperereza ryo hagati mu gihugu ndetse n'iperereza rya gisirikare, gusa iki kibazo n'ubundi kikaba cyashyizwe mu minwe y'iperereza rya gisirikare. Kugeza kuri ubu Leta y'u Burundi ntacyo iravuga ku vyatumye ako kazu gasambuka bigahitana n'ivyari ruhande yako, harimwo n'uruzitiro nk'uko biboneka ku mafoto twaronse. Gusa igihari niki nuko nubundi kwa Perezida Vice ndayishimiye hari benshi bariko barikangwa ko babakurana n'imihari yitwaje ibigwanisho, kana none aba bikaba bivugwa ko ari abo mu nzego zikomeye cyane z'u Burundi. Nimbwiye kuri uyu wa gatandatu umunsi w'igenekerezo wa 13 ndamukiza uyu mwaka w'2024, ishyirahamwe Regide Suisse ryasohoye amatangazo abiri. Rimwe rivuga ko kuronka amazi bizohungabana muri no minsi mu gisagara cha Bujumbura. Itangazo rya kabiri naryo rikavuga ko mu ijoro ryo kuri uyu wa gatandatu rishira uyu w'Imana ukuronka umuyaga nkuba biza guhungabana mu makaritsiye ya Gasekebuye, Kinanira ya gatatu, Kinanira ya kane, Kinanira ho n'igice cha Kinindo yo mu Burengero hamwe na Kabondo yo mu Burengero. Aho hose ishyirahamwe Regide Suisse rigasigura ko vyatewe n'ibikoresho vy'umuyaga nkuba vyagize ingorane nk'uko twabagejeje ko makuru yacu yaheze. Nimugiye kandi ibi birabana n'iki gitero bamwe bagiriza ko bamwe bavuga ko hari cyakozwe n'umuhari ireditabara, abandi bakavuga ko n'ubundi ari ibisanzwe ahubwo vyoba ari ivyuma vyo bitanga umuyaga nkuba vyoba vyagize akabazo akabaho shoke mu nyuma akakazuka gaturika. Ibi byose bikaba byarabaye kuwa gatanu mu ijoro aha kazu k'umuyaga nkuba ka Regide Suisse nyene kacitse ubunywenywe inyuma y'urwamo rw'ivyaturitse. Amakuru ikinyamakuru Lomanda Charles ngo nuko aho kazu gahora gafasha gutanga umuyaga nkuba muri ivyo bice vyo mu bumanuko bw'igisagara kuba karahitanywe n'ibombe ngo yatezwe n'abanywa n'abanywanyi b'umuhari ireditabara. Benshi bakavuga ko nubundi uyu muhari ireditabara aho bagiye kusanga mu gihugu cya Repubulika ya Ntwaro rusange ya Kongo atariho ubarizwa, ahubwo ko nubundi bamwe mu banywanyi bawo ndetse n'abandi bagwanya Leta y'u Burundi bo barinyegeje mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo ibikorwa byabo bizame bibandanya ukuri kwamye nkuko bivugwa canke se vyavuzwe. Bamwe bakavuga ko ibi kandi bishobora kuba bitarimo no gukorwa n'abagwanyi b'umuhari ireditabara, ahubwo ko hari bamwe mu bategetsi bariko badodobereza Perezida Vice ndayishimiye bashaka kumuta kuwa amazi cyane cyane kubirabana n'igisata cy'umutekano inyuma yaho ingabo nyinshi z'u Burundi zirungikiwe mu gihugu cya Repubulika ya Ntwaro rusange ya Kongo kuja gufasha igisirikare cya CNDD-FDD murantunga igisirikare cya FARDC kugwanya umuhari M23. Nako kandi mu yandi makuru nguretse ko yamye ari mu begere cyane Hussein Radjabu yari nk'umuvukanyi wiwe ku buryo yari hari nabihenda bakavuga ko yabaye umusilamu kubera Radjabu. Uyo ni Ndayizeye Sylvestre benshi bazi ku izina rya Abdallah yahoze ari buramatari w'intara ya Karusi. Jackie n'abandi batatu Abdallah yari mu bakomiseri bane b'umuhari CNDD-FDD batwarwa na komisari yari ijejwe kwigisha no gukundisha umuhari yari irongowe na Hussein Radjabu. Abdallah akaba yaramutswe intara zo hagati muri nizo mu buseruko. Nk'abandi benshi kwiyoberanya mu bihe bitari byoroshye vyihungabana ry'uburongozi muri CNDD-FDD ngo vyaramugoye kuko rimwe na rimwe vyarashika kisanga yavuze akari ku mutima yirengagijeho abo ari kumwe nabo. Nkuko tubibwirwa n'abatari bake ngo kwihakana Radjabu canke gucira amate ku izina ryiwe kugira basamaze amaso Petero Nkuru Nziza nayo abandi bansi ba CNDD-FDD ntivyaboroheye na gato, kuko ngo kwari ukwiga kwirengagiza ukuri uzi mu mutima kugira ushobore guserura ibinyoma ku rurimi. Umunsi umwe ngo ururimi rwa Abdallah rwaranyereye yavuga ukuri imbere ya nkuru nziza. Ico gihe nkuru nziza yari yahamagaje inama ku ngoro y'umugambwe CNDD-FDD Bujumbura. Inama yarimo General Adolphe Nshimirimana, General Rengome Bunyoni, General Gervas Ndirakobuca ndetse na Sylvestre Ndayizeye. Iyo nama nkuko isoko ryacu ribivuga ngo yari yo kwiga ko Usene Radjabu yorekugwa imbere y'amatora y'ibihumbi 2015. Uri Abdallah ngo ntihatevye kugira ico avuze. Abdallah ngo yababwiye ko ifungwa rya Usene Radjabu ariko se rikomeye bakoze ryatuma umugambwe utakaza ijunja wari ufise bituma umugambwe wigaburamwo uturwiturwi nubwo bitagiye habona. Acana nasaba ko irekurwa ryo ba mu maguru masha hataraduka indyane mu mugambwe. Abo bandi batatu bari muri iyo nama nta kinini bashikirije uretse ko bavuze ko ivyo Abdallah avuze vyumvikana. Nkuru nziza ca ababwira ko agiye kuvyiga azobaha inyishu. Waheze iminsi mike nk'igihe c'isaha 9 z'umuhingamo Sylvestre Ndayizeye yagiye gusengera ku rusengero rw'abasilamu muri Murantunge ko musigiti w'abasilamu muri karitsiye Asiatique aho bita kuri Marikazi. Niho rero yakira telefoni idasanzwe imuburira ko ubuzima bwiwe buri muyabira. Amakuru dufise akavuga ko uwahamagaye Abdallah yari Usene Radjabu. Ngo Abdallah yavuze ko Radjabu yamubwiye yuko nuzateguye umugambi wo kumugandagura bikaza kwitirirwa akarwika abatutsi mu mugambwe MSD ngo kuko ico gihe vyavugwa ko Abdallah ariwe yari karashaka ko uwo mugambwe usambuka. Abdallah yavuze ko ico gihe yabajije Usene Radjabu ko yohunga nawe aramwankira amubwira ko igihe bahunze gikwiye ahubwo amubwira ko yosenga nk'uko bisanzwe umutima uri mu nda ariko hageze kata aze kurindira bo amurungikira baza kumukuraho kurushe aho kumusigiti ntatahe n'imodoka y'iwa JPV wuti yari yajemwo. Yavuze ko abari kumugandagura bari abakozi mu iperereza bari bamutegerereye kwikona ava kumusigiti bakaba bari kumurasira muri uwo muduga nyene. Ngo ahejeje gusenga yararindiriye Radjabu arasubira aramuhamagara acamubwira ko hari imodoka y'ubwoko bwa voiture kari na Toyota izwi nka TI imurindiriye hanze kandi ayinjiremo yinyegeje kugira baba bakozi iperereza ntibamubone. Mu ntahe yatanzwe n'uwari umushoferi w'iyo modoka yavuze ko Romeo canke se Usene Radjabu amaze gusaba abantu bo mu iperereza ko boja gutora Abdallah kandi bigakorwa mu ibanga ntangere baci barondera uwo mushoferi kuko ari mu bahoze ku rugamba kandi yegereye Usene Radjabu. Uwo mushoferi yavuze ko Radjabu yaciye amutelefona amubuza kuja gutora Abdallah kuko vyari guca bitera amakenga babicanyi batumwana nkuru nziza kuko ngo bari bamuzi. Ngo Radjabu yababwiye ko bohitana umuntu uwo ari we wese asanzwe atazi Abdallah ariko azi kugendesha umuduga bo bakamubwira aho ajana Abdallah gusa ku buryo babakozi iperereza batazigera bamenya ivyabaye. Abdallah yavuze ko yabwiwe ko yoja kumusigiti umwe wo mu Buyenzi ahageze hasanze umurwi bavuga butumwa mu idini rya Isilamu aca asabwa kugumana nabo. Nguko rero nguko uwo murwi bavuga butumwa wimukuva kumusigiti umwe uja ku wundi niko Abdallah bajana bamarana iminsi. Bamwe nkuru nziza yatuma bararindire ko Abdallah soka ava gusenga hamwe wa muduga wo baruhagaze Marikazi barabura. Iyo JPV uti Abdallah yamaze iminsi ihagaze aho kuri Marikazi niho kwa nkuru nziza bamenye ko Abdallah yabimenye. Kugira Abdallah abeho atacho yino ntango Radjabu yaciye amubwira abwira bo mu iperereza ko bokuragiza igihuha kivuga ko Abdallah yahunze igihugu abamurondera babona kuzeruka. Haratumwe abumvirije baja kwa nkuru nziza kwitoraguza kugira bumve ko iyo bakiri mu vyo guhiga Abdallah bumva ntibikimuraje inshinga. Abdallah rero yaciye yemererwa gutahiwe ariko ntazaraje ahabona cyane kuko atawari wizeye yizeye amajambo ya nkuru nziza. Buke akazaraje ahabona ko mu kabare canke ahandi hantu hahurira abantu benshi kugira abareretsi ba nkuru nziza mubone sisteme nayo irabe ko atankurikize gutyo ibintu birateba bisubira mu buryo. Bukeye kabiri Hussein Radjabu arakura ku telefone Abdallah amubwira ko inkuru nziza agiriye asubira mugerageze ko atohera iranga asubira kore ikosa nk'iryo yakoze ubwa mbere. Ntivyatevye inkuru nziza asubira gutuma ko iyindi nama cha kibazo cyo kurekura Radjabu kiragarukanwa. Abdallah arabanza arareka abandi baravuga bose babwira inkuru nziza ko yoraba akarekura Radjabu nawe akaza muri bo nk'uwo basangira urugamba nawe aronke ko vyiza vy'igihugu. Inkuru nziza abaza Abdallah icyo bivuga ko Abdallah ntiyamutebeje yavuze ko ahubwo uhirahira akarekura Radjabu bazoca bahugira kuko Radjabu atakindi yoza kubafasha ataruguhuhura n'ivyahuha. Yavuze ko Radjabu yozana na inzigo nyinshi yo kubihora akamumarira mu busho abandi akabaganza ko rero ubu mugumiza aho ari nabo bakabandanya ibikorwa by'igihugu. Iryo jambo ryaratangaje cyane inkuru nziza ariko ngo riramunezereza rwose ku buryo yahavuye asubira kugira icyizere kidasanzwe Abdallah kugeza aho asigara mubitsa amabanga adasanzwe atawundi yabwira. Uko politike zikinanwa ubwenge bwinshi nizo byerekana ko igihugu aho twibaza ko gitwarirwa ngo atariho gitwarirwa. Ngayo rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo tujicikanwe nayo dushikiriza usangize kandi no makuru bagenza aho baherereye hose kugira ngo nabo baje bashikirwa nayo biriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu cy'u Burundi yaba ariko aravugwa mu gisata cy'umutekano agateka kaze na muntu imigenderanire n'ayandi makungu ndetse n'ibindi byinshi byo bitandukanye cyane cyane ko biriko biravugwa gusa mu gisata cha politike. Nandi menshi turiko turabatunganiza ni mukanya gato ntimuze kuja kure ni Umuhoza TV Imana ibahezagira mu bikorwa byanyu byose muri ko murakora kuri uyu wa Mungu.